Sokoranzio Makueni Sokoranzio Makueni Ulinya idindu kutuchawana Ulinya idindu kutuchawana Kakae ndiora Mandia siti
Akika
Nukutwenuke
Kukaika
Mandia siti
Akika
Nukutwenuke
Wendosu
Tena nifura Kawasakie Tena nifura Kawasakie
Yeah.